ngicela ungifundele ke sisulu egameni lika Jesu.
Verse 6, verse number 15,
chapter 1 Colossians, verse number 15.
Yona ingumfanekiso kaNkuluNkulu ongenakubonwa izibulo lezidalwa zonke ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungenakubonwa nokuba kuyizihlalo zobukhosi nokuba kuyimibuso nokuba kuyizikhulu nokuba kuyiziphathimandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona yona ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo yona inhloko yomzimba ngisho ibandla engukuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke.
Alibonge igama lenkosi. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Othinta umakhelwane ngendololwane uthi Mark, my Jesus is supreme. My Jesus is supreme. Alibonge igama lenkosi. La sifunda khona bazalwane, sifunda incwadi kaMpostoli uPawula ebhalela abazalwane baseKolose egameni lika Jesu. And kule portion nyana nje ye scripture sithola la uPaul esivezela ulwazi analo ngoJesu. Amen bazalwane. Hallelujah. Ukuthi uJesu akusiye nje umuntu owabakhona emhlabeni wazalwa waphila wabakhona kodwa uJesu awuthi uJesu kodwa uJesu ungukuvela kukaNkuluNkulu emhlabeni. Alibonge igama lenkosi. Amen bazalwane. He is the image of the invisible God. uJesu ungukuvela kukaNkuluNkulu ongabonakala. Amen bazalwane. Hallelujah. The Bible says Jesus is the firstborn over all creation. Jesus is the firstborn over all creation. Alibonge igama lenkosi. All things were created by him, in him, for him. Awuthi Jesus is supreme. Alibonge igama lenkosi. Siyathandaza abazalwane. Egameni lika Jesu ngifuna uphume la wazi ukuthi uJesu wakho omthandazayo uJesu wakho okhuleka kuyo ungaphezulu kwako konke. Alibonge igama lenkosi. Amen bazalwane. uJesu uyindodana kaNkuluNkulu. Ngalawo mazwi uJesu unguNkuluNkulu uqobo. Amen bazalwane. Hallelujah. Njalo ke uma ufunda iBhayibheli uyalithola ukuthi iBhayibheli liyamthopha uJesu, liyamphakamisa uJesu, lithi uyinkosi yamakhosi. Awuthi uyinkosi yamakhosi. Awukhulume, ngifuna kunyakaze iatmosphere kule ndawo. Awuthi uyinkosi yamakhosi. Lithi iBhayibheli uJesu uyiPrince of Life, uyiPrince of Peace, uyithe manifestation of the glory of God. Alibonge igama lenkosi. uJesu uyilizwi likaNkuluNkulu. Awuthi uyilizwi likaNkuluNkulu. Uthi uJohane ekuqaleni wayekhona uNkuluNkulu. uNkuluNkulu wayeyizwi. In the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word was with God. Hallelujah. Hallelujah. iBhayibheli lithi uJesu, he is the Lord of Lords. Amen bazalwane. Ungumbusi wababusi. iBhayibheli lithi uJesu, he is the author and the finisher of our faith. Hallelujah. He is the author and the finisher of our faith. Uma ke ufunda la uyathola kuthiwa uNkulunkulu uJesu ungaphezulu kwako konke nakuba imibuso. nakuba amandla alibonge igama lenkosi nakuba imibuso nakuba amandla uJesu ungaphezulu uthi uJesu ungaphezulu ume ngenyawo uthi uJesu ungaphezulu. I want you to confront your situation. I want you to confront isimo somndeni wakho ngokwazi ukuthi uJesu omkhonzayo ungaphezulu. Alibonge igama lenkosi. Jesus is above all situations. Jesus is above all disappointments. Alibonge igama lenkosi. UJesu ungaphezulu kwako konke obhekene nakho empilweni. UJesu ungaphezulu kwako konke okukhlulayo endleleni. In the mighty name of Jesus. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uJesu wamvusa ngamandla angaphezu kwamandla adala ngawumhlaba. Wamkhuphula ngamandla angaphezu ngamandla wadala ngawizulu. Wayomhlalisa esihlalweni sobukhosi. Wamhlalisa ngawo lawo mandla. Bese lithi iBhayibheli far above all principalities. Far above all kingdoms. Far above all rulership. Far above, awuthi far above. Alibonge igama lenkosi. Sikhonza inkosi eyanqoba ukufa, yanqoba ithuna. Nomnikazi wokufa naye yamehlula. Alibonge igama lenkosi. Sikhonza inkosi eyahlula yonke imisebenzi kaSathane. Sikhonza inkosi engazange ivaleleke ethuneni. In the mighty name of Jesus, we are going to pray. Doors will be open on your life. In your life, alibonge igama lenkosi. Doors will be open in your family. Doors will be open emsebenzini wakho. Amen bazalwane. Because of Jesus, awuthi Jesus. Awuthi Jesus. Awuthi Jesus. Ngenxa kaJesu, iminyango izovuleka. Ngenxa kaJesu, izinyembezi zizosulwa. Shalamonda libekho sayethe. My Jesus is supreme. UJesu ngaphezukwa sosona lezo sifo esikhulayo emzimbeni. Jesus is supreme. Alibonge igama lenkosi. He does not respect your disease. He does not respect your sickness. Jesus is supreme. Awuthi Jesus is supreme. Ungaphezu kwepoverty. Ungaphezu kokuhlupheka. Ungaphezu kokudla imbuya ngothi. Jesus is supreme. Alibonge igama lenkosi. Lo Jesu esimkholwayo. Lo Jesu esimthandazayo. Ungaphezu kwako konke. Master Jesus. Master Jesus. As we are tapping in the realms of the spirit, let the church of God understand that Jesus is above, that Jesus is supreme. He is the King of Kings. Shamonda libekho sayente. Ekameni lika Jesu. Ngifuna unavigate in the realms of the spirit. Ngoba uJesu wahlula konke. Akukho ma dimension ongeke ukwazi ukungena kuwo. Phakamiseni izandla zethu. In the mighty name of Jesus. The Bible says, resist the devil so that he will flee. Alibonge igama lenkosi. USathane akabalekiswa isudi. Akabalekiswa ngisho ikhika nibhoboza. Ubalekiswa ukuqonda ukuthi uJesu, uJesu inkosi yamakhosi. He is supreme. In the mighty name of Jesus. Jesus is supreme. Alibonge igama lenkosi. Wabhekana nokufa ethuneni likaLazaro. Kwasho ukuthi uJesu has been elevated. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa uJesu. Wamphakamisa wamnikeza igama elingaphezu kwamagama onke. Ukuze ngegama likaJesu zonke izilimi zivume. wonke amadola guke
haleluya
kwabasezulwini kwabasemhlabeni nangaphansi komhlaba they will respect your Jesus
haleluya
yila monda libekho saya I pray for you I pray for you ukuthi uNkulunkulu angenelele esimeni sakho ngiyakuthandazela ukuthi uNkulunkulu avule iminyango ekhaya kwakho begin to pray egameni lika Jesu qala manje uthandaze in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus asibona abantu bokuhlehlela inyovana asibona abantu bokusaba asibona abantu bokusatshiswa asibona abantu bokuqeda amadolo kodwa singabantu bokholwa singabantu bokuya phambili Jesus is supreme he is the invisible is the visible image of the invisible God he is the expression of the glory of God Jesus is the Son of God Jesus is the Prince of Life Jesus is the King of Kings in the mighty name of Jesus ukhona bazobanjwa amandla njengamanje amandla enkosi engaphezulu kwabo bonke amandla enkosi engaphezulu kwababusi amandla enkosi engaphezulu kwabathakathi amandla enkosi engaphezulu kwamadimoni amandla enkosi engaphezulu kwabo bonke obusa emhlabeni in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus yila monda libekho sayethe shamonda khayente libesaya nangu Jesu nangu Jesu eklenko uzele wena uzele wena uzele wena yila khayente libesaya ushamonda libekho sayente yila monda libekho santa ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha ngibona abantu bejikele endongeni bekhuluma nenkosi yamakhosi ngibona abantu bejikele endongeni bekhuluma nenkosi yenkazimulo yila khayente libekho saya yila monda libekho sayente uma behlangene bebabili bebathathu ngikhona phakathi kwabo ngiyahamba phakathi kwabo ngixazulula iy'nkinga zabo ngisula izinyembezi zabo in the mighty name of Jesus khuluma nenkosi yakho yakufela esiphambanweni yachitha igazi layo ngenxa yakho yasindisa umphefumulo wakho yila monda libekho saya egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha leso simo sithandazela iminyaka God is opening doors in the mighty name of Jesus leso simo sithandazela iminyaka uNkulunkulu uyayivula iminyango egameni lika Jesu thandazo yakho iphenduliwe mawami In the mighty name of Jesus. Nkulunkulu iphendulile imthandazo yakho. Yembezi zakho bezingaweli phansi. Kodwa beziwela in the presence of God. Ukhala kahle ukhala endaweni right. Ukhala ebukhoneni benkosi. Yikhamonda khayele bosaya. Ila monda libekho sayente. Iphenduliwe imthandazo yakho. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Wena ulandelwa izigidigidi zengelosi. Wena uthunyiswa ngamaserafi. Ufohla njengamanzi amaningi. Awuvimbeki, awuvaleki. UNkulunkulu waphakade. Uyabusa Jesu wethu. Egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha. We are praying for your family member that is at Johannesburg. Osekhoni njengamanje. Egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha. You've been praying for him or her. We as a church are praying for your family member. Oza ngaphambi. Shamonda kayente libeko saya. Ilamonda libeko sayente. Ekameni lika Jesu Kristu wase Nazareta. Jehovah ipendulile mthandazo yakho. Manda kayente libesaya. Yena obone kufihlakaleni. Yena obone kujuleni kwenhliziyo. Yena understand izinyembezi zakho. Yena understand ubuhlungu benhliziyo yakho. UJehovah ayiphendule imithandazo yakho. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, bakubizile kwi interview. Baphinde bakhansela ukuza ngaphambili. Shamonda kayele bokosaya. Ila monda libeko sayente. Ikhona inkosi yamakhosi. Ila moyo yonke iminyango evalwa uSatan. We are opening doors in the mighty name of Jesus. Labo bahleli kwi application yakho egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. The hand of God will remove them. Shamonda libeko saya. Ila monda libeko sayente. Egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. My Jesus, my Jesus. Yebo Jesu, Yebo Jesu, unkulunkulu ayiphendule imithandazo yenu.